kare na sene wannan gida sun ce da ke mun dace wa sun mana fatan dorewa ba mai da bani da ke na gane ke kadai ce kawai mafita ta
Someone to know some don't know.